Sajja baagala nnyo sex. Fe sometimes batukakana bikaka ate bo buli kiseera baba bayimaayima baba baagala. Gwe naawe muyiiyize omusabe kasolo. Munnange kati yakuyiyize nga gwe tomuyiiyiza. Musabeeko kasolo mukubireko kasimu mugambe nti daddy munnange mbadde wano ne nkulowoozaako omutima ne gukunkubira. Mugambe bw'ondabira wano mune okugira njogera naye wansi watonya ndowooza ku gwe nkulabye ntya. Ate kakasa nti bw'oba omulaba buli kiseera beera omukyala omuyiiya buli kiseera omwami muyiiyizeeko naawe ne mu biseera mwagalaakazi baba bayiiya bw'abajja okulaba ajje n'akalabo omuwadde ki omusajja osobola omuyiiyiza akalabo nga ka 500 nti n'omufunamu obukadde lwakuba nti abakyala abasinga munnange ebyokuyiiya byatulema gwe funayo akalabo ojje nako gwamukubidde n'omusaba kati ate era bw'oba ojja naawe jangu n'akalabo. Jangu n'akalabo okamuwe olagwa okusiima mutima ate kakasa nti waabazze kati abasajja baagala nnyo n'obbazina kiddemu nti abasajja baagala obbakyapa. Kakasa nti gwamwezinira kati ekyokubiri muyigwe okukyusaako mu bufo bwe muzinira abasajja banene sitayiri ez'enjawulo munoonyerezeeko mumanye kati mulembe kikuba kati sometimes nabagamba nti emyaka gikyuka n'emirembe. Soko otegeere ensikino eriwo omanye nti omwana wattu bwe naamukwatako ngenda kuvaamu eddoboozi bwe lity ekirala. Tegeera ebitundu by'omubiri eby'abaami mw'olina okukwata ebiri sensitive. Ebiri sensitive. Simanyi otegedde kye ngamba. Mwambalire ku bugoye obunyuma banange weeyonje buli kiseera mufeeko kati n'ebyo ng'obirese. Abasajja baagala nnyo bawa ekitiibwa. Abasajja baagala nnyo ebbawa ekitiibwa kwegamba n'okimulaga nti taata gwe musajja era gwafuga ekyo sooka okimuwe okimutunuulize beppa kati ekyo wona okimala obeera omuwulize beera pale ewaka bana ebintu tebituukirawo kwegamba otuukirewo obe nga buli kimu ofuga nedda osooka kufuuka fala omusajja ono n'omuwa ekitiibwa omusajja ono n'omulaga nti daddy wange gwaliko mu buli kimu kyakola kyonna kyakugamba ng'ogamba ye taata kubanga era ekisooka bo balina okufuga kati olwedde nga gwe tonda banakimuwa Katonda yakimuwadda omusajja yalina okuba omusajja yalina okufuga gwe n'ogoberera simanyi oba ontegera era abasajja nabagamba nti bw'oba oyagala omukazi akole buli kimu kyonna ky'oyagala gwe sooka okikole yatte bw'anaaba akikola agenda kikubisaamu emirundi gyonna kubanga abakazi bagonvu.